Hey, it's Cal here. Figured I'd do a healing video with my native flute and whatever else comes through. So, just put my phone here.
Yahweh, 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 Yahweh,